Sambukile ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami ngikusithembisa ngengokandlozi ngicela maqala ukuvasha le channel chief subscribe kanti uma ukuthi usibuke sibili ngikubingelele futhi ngamukele ohlelweni wembukela injabulo iphendula usize South Beach eThekwini ngesikhathi kumenza besifazana amabili izingane zabo ezimbili lesigameko kuthiwa senzeke izolo ngesikhathi zangofo ntambama kubukwe ukuthi laba besifazane izingane zabo bathathwe igagasi belinamandla ngesikhathi bebhukuda olwandle kubukwe ukuthi isidumbu zabesifazane zitholakale ngokusheshe emva kokuthi kubukele amaphoyisa ajutshe ukuqapha isimo kule ndawo ingane eyodishonele esibhedlele Eddington Hospital kanti kubukwe ukuthi isidumbu sengane yesibili sitholakale ngasemtateni eMaydon Wharf sikhafulwe ulwandle UNdunankulu waKwaZulu Natal uNomusa Ncube udlulisa ukudabuka okukhulu ngabantu abadlulile emhlabeni uthe okwamanje abakayithola imininingwane eyanele ngalesi sigameko. Mbukile, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo ngithi usale kahle.